kanti kweyingena manje zingena zingenele izilokotho zokukhalisa umndeni walo bedume ngokuba ngumethuli wezinhlelo ikakhulukazi ezemidlalo emsakazweni Ukhozi FM umnumzane Xolile Ivan Sihlobo. UDJ Amen njengoba ubeziteketisa kanjalo yena nezingumbi zabalaleli bomsakazi Ukhozi ungeniswe ezibhedlela i-Eddington eThekwini emva kokushawa umhlangothi. Bekuwumunye wodwa ngesikhathi lowo ngumphathi walomsakazo uNkosazana Sibongi Ngcobo emelwe ukwethula lezi ndaba kubalaleli ngokuvunyelwa nokuthunywa umndeni wakwaSihlobo.
Ayilula lento efana ngisho emthiya ngilana ngithunywe umndeni wakwaSihlobo ukuthi ngazise umlaleli ukuthi uIvan Sihlobo ushile emhlabeni izolo ebusuku. Besazi la ngaphakathi ukuthi bese sibhedlela egula. U-Ivan ubeshawe stroke wagcina esibhedlela e-Eddington besihambe siyombona. Kungathi uyalulama bese sinethemba impela. Ngigcina ukumbona ngolwesithathu. Yabe kulwesithathu. Ubekhuluma nje sahlala naye sahleka naye. Kodwa ungathi simphindile izolo kwasekonakala kakhulu. Wase ebizelwe ekhaya.
Ekhuluma ohlelweni levuka Africa Breakfast Show olishayelwa Musipho Sigqemeza Mbatha ngokubambisana noNonhlanhla Mroza Buthelezi. USibongi ubabaza ukuthandwa nokuzinikela kuka-Ivan emsebenzini wakhe njengoba ethe akekho umuntu obeseke wamuzwe ekhuluma kabi ngoSihlobo emsebenzini. Nokuthi ke ube uhlobo lomsebenzi olunganqeni ukusiza nalabo ungaqondene naye khona.
Umuntu nje ebekusebenzeka naye umuntu oyinikele kuKhozi FM ethanda uKhozi. Ayikho into bengayenzi ubeka sports ba education ama documentaries besenzela kwesinye isikhathi enze nje ngoba kuvela enhlizweni yakhe bengaseyona umuntu lokho ebaluthi akusona umsebenzi wami lo. Ubekwazi nje ukuthi asize la ekushoda khona. Isikhala sakhe sozwe kakhulu.
USihlobo obeneminyaka engamashumi amane nantathu ubudala ubesesebenze noKhozi iminyaka cishe ngamashumi amabili njengoba ebesesebenza ophikweni lwezemfundo kwa-SABC Education. Ngaphambi kwalokho uSihlobo ubengumhleli nomethuli wey'nhlelo zezemidlalo kuwo lo msakazo angene ezosakaza izinhlelo zezenkolo njengoba abalaleli abaningi bezomkhumbula ey'nhlelweni ezifana noNkulunkulu nomuntu omusha okuyiza zikhongela ngazo ukuthandwa nokutuswa ngabalaleli abaningi. Isipiliyoni nesiphiwo sakhe somsakazo siqala ukunakeka ngesikhathi esebenzela umsakazo womphakathi ozinze eKranskop okuyiKhwezi FM la abesakaza khona iy'nhlelo zezenkolo aphinde adlale nemidlalo yomoya khona. U-Ivan ubephinde abe ngumhleli wemicimbi njengoba ebeyingxenye enkulu yomcimbi uvukile okuyinkonzo eyenzeka minyaka yonke ngomsombuluko ongcwele emva kwePhasika. Ubephi indaba esezimpondweni zokuhola iqembu lezemidlalo loKhozi nasekwakheleni lomsakazo umhlobo ngaze ezemidlalo noma sipala kanjalo neminyango kahulumeni. Siwumsakazi Mavundla Media sifisa ukwedlulisa amazwi enduduzo kanye kuyena nomndeni ney'hlobo kanjalo nalabo abebesondelene nokaSihlobo njengoba besondelene futhi ke siwaqonda amagalelo akhe eqinisekiseni ukuphilisana nokwabelana kwethu njengabantu. Sengazi ukuthi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula lokukhulu. Ngulumzane umlomo ongathithi manga kamavundla ngithi ke makube cosi